Angikathathi kuzothiwani. Kodwa iqiniso lithi ngeke sinike ithuba. Ngoba ukuqala angathi futhi si ngeke mina nginikeze ithuba ngoba ngisuke ngikhokhelwe imali serious. And ngisuke ngizokwenza i-showcase. And angazi laba abanye suke bezojuma ukuthi basuke bekhokhelwa kanjani. Yabona nje kimina ikhanda lomuntu lo 300,000 manje angidlali, ngisuke ngikhokhelwe, ingena cash, ngisebenze cash and ngisebenza one man. One man, ngithatha imonti yami ngiyibeke ndawo ngehle, angizifihli futhi into engijwayele ukuyithwala nje kuphela ikepisi kuphela bese ngikuqhumisa ngiyifaka la isikhathi esiningi iy'ndawo zami zila lapha nje. Angijwayele ekhanda ngoba inyanga yami engithathi ngijwayele ukuyifaka la. Uma ngiyifaka la qhamise house unamanga uyahamba bhabhayi futhi angekho umuntu engizombalekela futhi angisabi muntu angufihli lokho. Umsebenzi lo qashiwe suke ngikhokheliwe so nje angidalelwe. Ayikho into engizoyikhuluma nani ngoba nani niyabaleka. Ncane kabi lezi bhami niphethe qhamusa ngekho eyi mina aniphinde le nto niyikhulumayo. Anitshela bafana bami aniyeka nje kwamanje ngoba ngifuna ukukhuluma kakhulu. Kodwa sengithe kulungele qhubekani nina nikade lapha.